Zoda wakasimba boyo, kwete iso wana Welly Dee.